sinje mahehe. Wazazi tunasema kwa kazi nje mahehe. Wanafunzi tunasema